Na sadza kavota chifuwa kudzipangira okha. Zimene zidzasintha mindset anthu andalewa kuyamba kubweretsadi chituku kunziko. Mafuna ndikutseneni kuti pamene. Zidzasintha ndithu. Mindset change mafrindi anthu mindset is really pamene. So ndiyankhule ya chitatu. Iya ya number 4. Iyi tambanga kale mindset change zitatu. Ndiye tifika ku ya number 4. Ndawino ndi nthawi yoti tosefe tsopano tidziwe kuti 2025 anthu ake omwe wandale adzabwera kumatilonjeza kuti tipangaso zakuti kwa mavuto la Malawi ife podziwa kuti atsogola tsundo omwewa kandi ya DPP kandi ya UDM kandi ya MCP kandi ya mapartners in alliance wa kandi ya People's Party tidzamvera kumaululutira kuti koma nonsenu pamene mulipa ndinokhumudwa ndi tonse government kuti sikutani sikutani inachulutsa zonena lero nomwenu munapita kumsonkhano wa UDM ka wa MCP ka wa DPP mumaka uzidwabe mamodzi omwewo nkumaseka kumasekerera amalawi tisintha maganizidwe tisintha mamvedwa zinthu tisintha maonedwa zinthu dziko lathu ili likusauka tikuliona ni manja ndi maso dziko lathu tikulisiya kuti lidzigwa mmavuto chifukwa cha manja athuwa vuto lalikulu timakhulupirira kuti boma litere ndimafuna ndiyankhule mawawa kuti chifukwa chani boma limakhala mdziko boma limakhala mdziko chifukwa ilo likuyenera kukhazikitsa chitetezo kwa anthu ake likuyenera kuonetsetsa kuti likupereka zofunika makamaka zikulu-zikulu ngati masukulu, zipatala, mankhwala zipatalamo, komanso amene akutipatsa chitetezo ngati asilikali, amene apereka chitetezo dziko ngati apolisi, amene wachenera kulipiridwa ndalama zimene ife tiyenera kumatulutsa ngati msonkho. Koma kuti tiyembekeze kuti ngakhale nsewu wakukhombwe alima, ndiye nkudzakhalanso kuti pali pompo pali katangale pamene, paberedwe misonkho yanu yomweyo. Tidzakhala tikudikirira mpaka mulungu adzabwera ngati angabwere pachifukwa ichi ndimafuna ndikupempheni kuti tiye tiyambe ife anthu ake ife anthu fe kudziyimira tokha aboma wachite manyazi andale wachite manyazi adziti ayi anthu ndi ayambadi okha chimene tingopempha boma lidzichite nchoti livomereze kuti amanthu anthu adzitha kumachita tsinthu mkatundu amene ali naye kuti tisamataya mandalenawa kuwaleka kuti awole tisamataya tomato anthu ayima pansika tomato kufika poti sanagulidwe wachuluka kubwera wina mawa ndiye mkutaya pamenepo tikutaya chuma cha dziko boma libwere linene kuti ife tikagula dzitsulo tikagula matchini kumene amagulitsako tomato asatayidwe madzulo aliwonse tomato amene wabwerera kunsika akagulitsidwe ku sitolo imene boma lichite zimenezo kuti tomato tikafutse tidzagulitse munjira ina mawa kapena chaka chamkuja titafutsa boma lichite njira zimenezo kuti atipatse mphamvu amalawi ife mizikafe kuti tidzikalime kwambiri tomatoyo tilime kwambiri mandalenawa tilime kwambiri nthochi ndipo mango akabwera pota amabwera ndi nyengo nthawi ya nyengo ya mango pasapezeke dingo limodzi lotayidwa kapena lowola onse apite kumatchini tikasunge ambiri amayankhula kuti ayi dziko limalemera chifukwa cha migodi ayi kuli dziko la Brunei ku Brunei chakumauku limene kumeneko mbalame zimeneko zimachita dzitosi za manyowa manyowa amenewo ndamene dziko limapindula nalo mkulemera za mbalame nanga ife kulimi kuti ndizotani kuli miti ndizotani nanga tikusaukiranji maganizidwe mindset change number 6 pa 2025 mene taonera a UDM ndi MCP akuchita campaign pa chisankho chapo cha chibwereza cha by election mutu pa 26 October pa tiaonaso sewa akubweranso makusituwense mwathu maeri ya mathumu kudzatiuza kuti adzatipangira zakuti amene mukudana ndi movie project ya mindset change mudzatigwira pa mkono mudzathokoza chifuko mindset change yi iyasinthaso anthu andalewa kwa sintha kwa jenako sadabwera chilima sadabwera chakwera sadabwera pita mtalika sadabwera atopera umadza nena kuti tikupangira tikupatsa kuti tikolembane zinchito chifuko ladziwika kuti ndi bodza sadabwera kuti tatsitsa maximum passport kwa 14,000 zidzadziwika kuti ndizabodza ndiye mmalo mwache mindset change iyathandizaso andalewa kuti koma tiganizio zokauza Malawi 2025 ndikutsimikizira na Malawi kuti anthu andalewa adzasiya kumatuluza bodza lonjezo la bodza adzidzafuna achite adzatuluza timaona nachita chakuti ndiye ndifuna ndichite kupitira pamenepo potero sidasintha anthu andale tasintha sindalisintha dziko talisintha mindset change sikuthandiza ndimafuna muyankhe pamenepo ndiye kwa iwo amene akuti mindset change sikuthandiza chilichonse ndimafuna ndikuyankhani kuti kunama nthawi zonse anthu amasintha maganizidwe pakakhala vuto monga mmene munthu apitira ku toilet usanatenthedwe mmimba sungapite ku toilet ndipo ife kuti fika ponena kuti kodi chikuvuta njani dziko la Malawi iye ayi kaganizidwe chifukwa chotizaona mavuto awa kunena kwa chilungamo mosabisa tonse inatilonjezatu mparadiso tonse inalongeza Kenani ndipo tonsefe tinangovomereza koma tinayewala chimodzi kuti achakwera ndi achilema ndi anthu ndipo zimene akulonjezazi zimafuna chilumu chine chaka kumene kuli ndalama zachikhalire tidalephera kwa fuso kuti lumu imene ilipo mmalo mwake tidadyetsedwa tidadyetsedwa mbamu chifukwa lero mkovuto kuti anthu atsogola amene wakwanise zimene ayankhula chifukwa palibe ndalamazo ndiyeso ena amene amalakwitsa ndi inuyo ndi ine okumvafe fatima mbekeza kuti wandale atipatse kena kachi timembekeza kuti wandale atinamize ndiye ndikamvotere nthawi ino inu ngati wovota tikhale osintha maganizo kuti maganizidwe kuti andale athu asiye kumadza tinamiza asiye kubwera kumatinamiza kuti adzatipatsa zakuti imene ndidzilatsi kunyenga ndipati dzilatsi kunyenga kukuwuzani kuti pito kandipangali chakuti ndidzakupatsa dzilatsi kunyenga sikunyenga kulibe patikula pasi simbalame singuku koma akuti akukunamiza pachifukwa ichi Amalawi ife tidzuke kuti andale athu onawonso adzuke asiye kunama Amalawi ife tidzuke kuti andale athu awa ndi omwewa kulibe zoena ngati atabwerera kapena koma ndi amenewa ndiye asiye kunama akwadzitiluza chilungamo kuti monga mmene mwandionera nditalemba ntchito nditakonza zintchito 1,000 ndiyatu mungandivoteraso ndzapanga 2,000 Amalawi ife tikuona kuti ntchito zidwe azikonza andale koma kumanira kuti ndzapanga 1 miliyoni ntchito pamene 1 miliyoni jakulibe pamenepo ndiye tonse tidzitsutsa potero tisinthe maganizidwe ifeyo ngati nzika tiyasinthaso andale athu ngati andale chifukwa adzadziwa kuti pofita kukayankhula laye uko tisakayankhule za misalafu ndipo ndi mafriend malize motere pa mindset change number 6 inu anthu andale inu musatibangitsa kuti dziko li anthu feti dzidana chifukwa mayankhulidwana amene mumayankhula mmisonkhanomo mufuna kubweretsa kuti anthu feti gwiye tidzigwirani nomwe ndiyankhule izi bambo chakwera ndinu president wa dzikoli bambo chilima ndinu wachiwiri wa dzikoli boma limodzi lomwelo chifukwa chani mati mukaenda uku mukayankhula zonyoza wina chifukwa chani mati mukayankhula uku mukayankhula zonyoza wina koma ndinu nonse amene mauza Malawi kuti mudzatana lero mukupita kukangana kuti ayi uyutu ndi kondakitale ngati ali kondakitale mbasi mwachitamo chanu iye ayi uyu ndi driver ngati ali driver kondakitale akudzoti basi ikukagwa sangayankhule amene kuyankhula koma chete wanu uyu afuna mufuna kuti mwapusitsa Malawi ndi Malawi anatsegula maso kulibe kuti adzatenga tchimo limene inu mwapanga atonse ngati boma kuntosa mmodzi kuti achakwera ndi mawo oyipa fondi driver ayi boma ndi cabinet kapena ndi executive executive ndi president nduna vice president nonsenu ndinu amodzi ngati mukulephera mukulephera nonse ngati mukukwanitsa mukukwanitsa nonse
siyani kwa na miza Malawi.